sakwazi nokulinda. Mina ngifuna wena. Zokoka zonke inkomo zamalobolo, zamalobolo. Ngoba mntana omuntu sengiyahluleka, sengifuna ukuhlala nawe, sengifuna ukuhlala nawe. Angisakwazi nokulinda. Mina ngifuna. I'm